Ko te whare here here, mō ake tonu atu te whiu ki te tangata, nāna I mate ai a Matiu Ratana o te manatū prihimana o Ingarangi I te tau 2020. I tango ake a Lewis de Zoysa I tētahi pū I raro iho I tōna koti, kātahi ka pupuhi I a kātipa Ratana I roto I ngā taiwhanga here here I te marama o Hepetema I te tau 2020. Nō tērā marama I hāpai tia ai e te kōti te hāmene I utaina atura ki runga I āia e 2016 ōna tau nō te pōnei ki roto o Ingarangi ka puta te whiu. I kōrero te wahine a Matiu Ratana ki te kōti, hei tāna kārehe wā uaua tū mōna I tōna ao katoa I te rongotanga ake kua mate a Ratana.
He had devoted his life to public service. He put himself in the way of danger to protect the public and to protect and safeguard those who came into custody. The seriousness of the offence means that a minimum term order is not justified.
Kaore te kai whakawā I whakai ki te takunga a De Zoysa, ka ari I roto I te māramatanga o te whakaaro na ōna hauātanga. Hei tā te kai whakawā, he tō whare kē tāna mahi.